What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater.
Abantu abakhoyo apha balindele okokuba mndazolisa ndithabatha wena thina ukuba ube ngumfazi wam otshatileyo ngokumyiselo ongcwele kathixo. Ndibe nawe ndikugcine ukususela namhlanje nangemihla yonke ezayo, ebumnandini, ebubini, ebutyelini, ekuhluphekeni, emikhuhlaneni nasekuphileni. Ndize ndikuthande, ndikuxhase, side bahlule ukufa. Nditsho ndimisile.
Abantu abakhoya bandinganele okokuba mna thina ndithabatha wena Ndlolisa ukuba wendoda yam etshatileyo ukumisela ongcwele kathixo. Ndibe nawe ukususela namhlanje nakwimihla yonke ezayo, ebumnandini, ebubini, ebutyelini, emkhenjeni, emkhuhlaneni nasekupheleni. Ndize ndikuthande, ndixhase, ndikulolamele side sahlule ukufa. Nditsho ndimisile.
How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall.
Congratulations, Zolisa, on our team. The main kudala is Kun Fiki. Siyambulela kuThixo.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Ndiyabulela Sombutsha ngokuba undenze ndibe ngumfana onenkosikazi. Ndiyabulela ngentliziyo yam yonke. Ukubhekisa phaa kumandlovu, ndibhekise naphaa kumlambo. Ndiyabulela ngokuba ndikhulise ndade ndangulo mfana omhlophe otyebileyo. Unkosikazi wam ngumhle. Ndiyakuthanda mankosikazi. Ndiyakuthanda ngentliziyo yam yonke kakhulu.
Fiki Lumin, how do you feel?
Ndiziva kamnandi.
Before this all fell, I don't know.